nisheni na mje na njaa peke yake.
Twende twende. Haya twende 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 magari.
Gracias.